kade shalun kwa shugaban gwamnati prime minister ali muhammad lamin zain ya gana a yau a fadar sa da tawagar bankin bcao dana imowa kamar haka